malawimusic.com nyimbo za Malawi
lilutike young d inu ndikudziwa kukuthoka ndi angapo ena kumai selafuna takhala anzako adona saname inu yomwe yakamoto inde ndiwe bomba koma sabwelese nkhondo usazayese zizandikweteka ukazangu sinthakhalidwe labwino likuleka panopa paliponse mbiri yako ndeyafala fazi kumakupopa ngakhale siwe tayala chilungamo kukusiya sizingatheke payiwe singagwedezeke naponda jeke kukonda inu besi nazida isenthawi asenopa kwawo ndine galu wa ukali
paliponse ndingapite nkhani mbiri yako ukupetesamba mani dizi lako lako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako paliponse ndingapite nkhani mbiri yako ukubeke sama mani dizi lako lako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako
dadusa muzopinga ndiwe undiwalise nali mudima pano ndiwe uwalise mkazi wa bosa pezeka kondivuto kukusiya iwe ndina mene zandivuta tiye kwa makolo kodudikila socha mabraza koma sista nemulamu kundicha kuvesa wawaheta kuti kodumaticha wanga velo ndikuveka mbili yabwino ija iwe chilungamo kukusiya sizingateke payiwe singagwedezeke naponda jeke kukonda inu besi nazita isentawi asenopa kwao ndine galu wa ukali
paliponse ndingapite nkhani mbiri yako ukupete sama mani dizi lako lako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako paliponse ndingapite nkhani mbiri yako ukupete sama mani dizi lako lako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako paliponse ndingapite nkhani mbiri yako ukupete sama mani dizi lako lako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako paliponse ndingapite nkhani mbiri yako ukubeke sama mani dizi lako lako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako nkhani mbiri yako
stream and download music from www.malawi-music.com
top beats say on the board.